NYANSAPO yegusua ye sane ne badwem ma ewo Asante Agona yadika ka kachem se Agona Manhene atinananom ewo ensiedo enu ti amamre ni amane ne sene fata mpani fo ye na omudi ayedote ye enu ti no yansu abedru ha ye de yenkuku ni yenkaka yamu ahudi etu ama ahudi ekọ ye bedru Asante Agona no ne twa ne sefata se oprikomfo anoche yakọ ne ekotie ne ho abakosem yakotie awie yaboye mu yakye ye mu se se mi nu mienu ye hu nokre a ewo mu ne ebubọ ba ni nyina me ne ye hu nokre ewo mu NYANSAPO nkwaso ene abehu de tuamu babia aduro no anoche esanse na anoma komfo e ba bekom aprafin ama sabia buru sabia wisi esanse obri komfo anoche ni krom ni yaba na anoche enam ne so a akom so agentra hanti no wom so bekom aya amamre ni amane esere fata na dwi ama ade nso atimi ache nti eguso babia yedi mu wura no so anoche pa nti mum ye nwuram na yenhwe ade NYANSAPO gusua yes and then about Jim Ma Ewo Agona. Yanu Mujinamu and Ra Anajo, Yesripa, my diachi. Afena no num abwa permu. Yogusunio mo eginum, and then Missy Ampaya, Ibija, and Tiano Pay, the Elko Suninaso, Yamaya Jafo, and so Aso Ensi. Yadin Ababro life, Ewo NYANSAPO Kasamfuniso, Tamuchuku, Yadibianso Ebro, Yoguso Ewa Probunim, the Elko So, Ewan in Chian in Chia. Yegusua yecha ede emamu enti obi anta michuku emfama NYANSAPO yegusua ha yesane ne badwuma ede emamu
komfo akwia Agona afama so nananso ena ne suman abatri so dikadikadikadika waje ne doso a wono so etibiria wote adaban ede eto ayino asino
Thank you.
so ba esisuwe yi eye Agona brekune Agona brekune ono na etwagu ewo kasamfunyine no so no ye ka Agona brekune apakwasem a adaje bebo ye isanse oyesuma mbrafo a ne hu ye ka se suman echire a na chese utimu akote Agona brekune eye busu bi a ne hu pa kuni besi abana nkasa no ye hu ewu nanom abusia enso enete ehi paso a ono so etwagu no Agona brekune enene ni abre Uwe sadie wadi ni nyanya anase iswai aguni kumuna eche sampa udubon otutu. Etu brebise inese suma isanisi na odi nyanya aguni kumu anase wadibi ebu nitira na ose uhu sampa. Ohempon anase kwamfo pombi adani bunkumso enti sama mrenu binene etu jano isanse omweni atai kokowa. Agona Manhene, Nana Frimpong, Anokye, Abibio, ne doti ye na se, ene ne, nana mabosom, esi asasua, wamu jama busunya, kom, enso edi ajemfre, isan se, enam se, akom, anase, nana mabosom, ene ede chechere Asanteman, ni eka akomwa, komfu Anokye, edimu wako tene nintino, ene, ne kya, ne sefata, sena nana mba, ebe ya amamre ni amanie, edi prakwem, ema empanyine, ahemfu, Manhene, enso etimi etuwasuo. Agro no ebi ni etwagu no yenkohwe yeni suade Musu kwa aha wono so ena esi asaso a wote adaban ni bi ewie no ene enye fadi agro kra ewo Asante Agona ha sunya atie ato mania womun so te ehi ketesuo ena womun so etwagu ewo kasamfonyine no so no utime hu sampa ati ayewo mo epa omutwa mania ensi omudupon atutu wo fre ne ebisi anan nenso ebre ne nkrabia ena ebechire na anama konfo gusuwa ekom ede apra ekwam ama ekwam atimi adaho ama ehie dotie no atimi atoaso kama 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 yenkohwe bi isanse amamra ni amane no yehu bi sei acheyi Bia ene nsanchirani a wopa woye obia ewo de wo ba ewo sanisi sabi nipadua so a wowe na mamre wowe ni okuta obi ekura sabi bodua wenso de osanisi ye no unse praye mienu ene ja ya chichira kan bomu a ye twitwa ano a ekura no wono nsuni bodua a wode ye nsanchirani ene no akache ose sunsun mu akwaku obia ene adwuma afena Asanteman mu nyina akonfo e chairman Akomfo Abas, and Yamaduma, Quantifija Bua Akomfo, one also at Miabe True, a Gabonasia, one also Bayan in Sanchani, Wobekom, a diapra, a quem, Amequemu Adaho, Ama Nana Frimpong, Anokye Ababio, the Dotty Yeno, at me Aye Krabashe, Allegi Abas, and a Ekusua, Watchia, and Panini, a Titri, and Nintiri, and the Air Chrono. Now, Usha and Abas Akrana, Aguna Akrofonso, and a Yenikurum, into Usha, not just a Panisa Kaunentina, na account to just our Himpoyene, or no swadan Bunkum so an answer, what Tina Nanom Ewan Seabri, Nana Abas, Nemayene Precope, and then. Nanoma Confoni Gusua. Ya mamreni amanie edichre abusua ene empanyini atitire ni anintire enhemfo ah abepiem ewo eye akom no ase no tena ne naso echre se wo pamsunsun boni edi efunyi so wo munso eye eye ahenemba no ebia wo muna asansu sanu Jinapo, Nana Amajinapo, and also Aguna Kurimua, Nanana Esumana Ba, Esawani, and Sawakatre, and Yanin Yanim say, and Makodi, and Kat Yetri at the young quang, and I said, Wenya Sabi, Usutu Ruby, Nanka Wachi Makodi Afra, Nanso, Nana Majinapo, and the Nisunsum, and I said, Nisuma Sanitsipe, and Mako, and I Yetina Ruum, and we Ekura Kwabanani, Wadin Sufra, now Wachi, I'm an officer, Fiko 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 Fiko. Na suma edi ni saa tuwa yuwe imu na wate edi afana huu. Ehu na asefiam enso isanse. Madika akache ose sun suma kuwe kuu ubiya eni nejuma. Ubiba wade nsansono eni chini huu. Ubiba kuro wade apia. Ubinso eba wabo esire. Na nama jinapu esuma edi ema ku kwa kuopa. Ayechi ewa yuwe eno ndiye watefana huu. Se ejani powder anase nisire. Yanjwe kakra. Former finance minister, honorable Kwabena Dufuo, one also Edina Nunyam, Abipim Ewo Aguna, Eye Nana Frimpong, Anokye Ababio Dotty Yenase, Kwabena Dufuo, no, Isan se Brebi a gem, na one or him Punya, Wada Nibunkum so, and I said, what's in Ananom, Ewan Siado, and Anna Etijuma Ewan Akachi, and Tisane, Wada Nibunkum soa, ne Echa ne Safata. So Bema Abusuye Nina Yako, Emu Amushadi, Nwabeshe Eye, Nedisye Nonso, Enyechi, Eni Nidin Kra, Ichatuo, Kwabena Dufuo, Eni Nidom, Ena Edru Hano. Nana Abas, Enso Achiria, Watina Jem, Anagufuma, Enso Egro, Ejini Yoyoyo, Ejina Bababa, Ehwe sana na sunsun be sane be sie ama omunso atimi apo ade agene so nti agofoma egure eye Nana Abas kwanti fiji apo ekomfo ehamaduma eye Asanteman mu hanyina akomfo nyina wo mu echema anase wo mu nanu dani na agofoma e na ete empintem kwa egure ewo suntrowa enawunta esimpintin suntumpan ene sabi apintima edi ahim ewo ehano. Sanity, a year Agona Crofon so tega, comfort you more, the boss my friend said tega, and I said to Sua, Nana Abas, a two sicadi goody society. Nana Abas, or two to do an every, not just a quinum at me at the hope, a fedia, or two to do any repair. Won't say a twenty more da ho. Na a brasso, say we busy from a besa, and we soon my back. Na a dear air, one more crown, and a woman will be a William Sapoca Safidisri. Said ye a bass, and soon my be a bar, ye didn't a butter curry, and as any food, and I do so a bonono, and a bass at the end be a bapet, ye took a rim, not one so a Dimitri Ajin with him, na Uber will be a waha, young train, ni young shakakra.
Thank you.
Sino ah ogusu echiachia nananom ehimfo abusia ene aye edom a abetwaachia ewo akomnim na chese yese be queen fatano ya kuno nemum enye nkwankwa nuase be ma be yebi na wa meye ni nyina sabre die wo kra na ja suman etimi akoda na nana abas ene na gofuma ne dom odom be pie mu aguna Asante Agona no omusu atimi akwachi wo mu ahome nti yebesa to aso nyansapo yebesa ne badwema edi amawo edatena amawo so wo hudie koso enyina yadamase
I want to take a money, I see, and take a one idiot for you. I'm quite
required. But I don't want to my effort. Indeed, the same.
Indeed, Obama.
Akola wa losun pese otimu osuma en se bratam
se fefem ne ho ho hia na mrikasa
se be ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame
se be di akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya bentima nyina ni mu ampata na wo yade ya